ciidamada sida gaarka u tababaran ee Jubaland ayaa iyagu